Hallelujah, amen. I don't come again, no. When I tell you, I say, oh God, Jesus never play me with you. It is saying a lie. He never play me with you, lie. But now I won't tell you, say, the only good friend who I have, the only Jesus. If you follow him, things go go, see me, wherever. When money dey, friends go dey. When money no dey, friends go go. Oh, when money dey, friends go dey. When money no dey, friends go go. I remember my life. I remember my life, when I get on Faba. When you come my house, friends go food. Even a pot, I go get it for them. Even a egg, I go prepare for them. I talk about them, I get married and hang on. When money no day, friends go go. That's all. Then go they give you many names. They go give you many, many high names. If you want ma, want mama. When money no day, friends go go.
The best friend I have is Jesus. When I dey sick, now him dey heal me. When I dey cry, now him dey wash my tears. When I dey cry, now him dey wash my tears. So.
When money dey, friends go dey. When money no dey, friends go go. The only good friend be my God Jesus. The only good friend be my God Jesus. When money dey, oh, Jesus go dey. When money no dey, Jesus go dey. In time of poverty, they hear me. In time of sickness, he they cure me. In time of sorrow, he they console me. The only good friend be my God, Jesus. The only good friend be my God, Jesus. When money no day, friends go go. Even your wife, where you put for house. Even your wife, where you keep for house. When money go, darling go come. When money no day, darling go go. No be so, na so. Everywhere for this country, when you get money, you go get friends. You go for Lagos, you go get friends. You go for Paibom, you go get friends. You go for Rivers, you go get friends. You come for Enimba, you go get friends. You go for Enugu, you go get friends. When money no dey, friends go go.
When money dey, friends go dey. When money dey, dey, friends go go. When money dey, friends go dey. When money no dey, friends go go.
I remember one of my friends, oh, we live for Lagos. When we dey, Baba, we dey chop with one plate. By then, if I get on, very soon he don't go for Lagos. He travel go to Lagos, go eat the money. By then I get down, money don't go for my hand. I enter bus to go for Lagos, make I go see that my good friend dey. When I reach, the boy begin to do packy packy packing hanky panky for me. I call and know, boy remember me. Now maybe funny where you just sleep for him house. Now maybe funny where you just chop him food. When money dey dey, friend go dey. When money no dey, friend go go. call me if you want money. Begin to go, I don't go higher. You know, I don't go higher now. Me and you, we not there for level. My level don't pass your own now. You be junior, I be senior. Money, eh, money, eh. Money, eh, not the root of evil. That's so Bible talking. Even your mother, even your father, even your family, if you not get money, nobody go regard you, nobody go call you. When money dey, they go call you brother. When money dey, they call you sister. When money no dey, friends go go. Only Jesus be the only friend. Money day, Jesus go day. When money no day, Jesus go day. When money day, Jesus go day. When money no day, Jesus go day. My brother, come my friend with Jesus. My sister, come my friend with Jesus. That place is where you dey go. There's no road for that place lay. If you want my doctor, just place. There's no way, only Jesus the way. When money day, friends go day. When money no day, friends go go. Name me, me lelu mi fe o. Umu wale, umu webu lelu me bua. Mba mwena okpoko ndi firu sanu. Okpoko kame, ndi eni mala. Okpoko kame, iku ni bala. Okpoko kame, ndi wane mala. When money no dey, friend go go. Oh yeah, when money dey, friends go dey. When money no dey, friends go go. When money dey, 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 dey. When money dey, 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 dey.
Chineke me, abotu wanye. Chineke me, abotu wadi. Onye unota, ima kwa ka, unwa yeti u. Chineke me, abotu wadi.
Chineke nyana kuro bia nugo na ha Jesus.
Amen. Uwe kwemeta o onya rota iga huye chiwo chineke me abotu wadi.
Oke na muku ike chuku wogwo wa muru ni bere ibere kedi na bende local government bende local government kedi panu na bia state muna ya hunu nubochi monde muna ye puta muna ya koricha mala wa puta nu tutu Tuesday ye mna nuzi ugo wana wana. If I fire tio chineke me abotu wadie Yaburi wuna wutiwe sasa tukumale ugonwane me wama taza nwoka mamu fada fada wena mamu jemanu agoku wamu mruta na paki wange nanya mbopla munu ki iga baprolem something awwe magi ngonyuku weko sisi adala weko sisu munu munu mune berenelu ya
Ufobu hadi ima Kamige bume Yaka mkoro gelain
Otisa kuwebua Pukari fi wa mabu Chineke mu lelelelele Abotu wa adi lelele Chineke mu Abotu wa adi Wanya unuta Aga huye chiyo Chineke mu Abotu wa adi Chineke mu Abotu wa adi
Thank you.
la mona qui n'est moi il est manoubua à toi c'est une canine loin également pas malouer 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 qui qu'est le feu. Oge meme boge umu chuku jangure Yekwe subata, obagara bata Wenye neme meme ya po Jesus kofia u
Okay.
boge meme boge umuchuku jangure ekwensu bata obagara bata unye neme ndone ekon Jesus kobia o oruano eruona di boyo kwaya piko anama kibwa akuko ike mere mkekile ike lepe aga memere kike tuwe wewe me special me mere ndi flonke ha ome chera meke kiburu na piana hall eke chake ke special dina wanya ta chamana ta MC ata ndi so chata no mbe akatara ya onwe ebidono apa sawa ndi na agba agbo na anyu anyu onwe ebidono ne kwesa biala mmime una muna otu ekwesu si bata no If you want more, my blue bandy moon, I was here. Bata, obagara bata, wenye neme meme akpo Jesus kobia o. Herod, Herod wenye mo, ese Herod bese na chachi. Wenye mo meme meme, ipuni belute, ya wenye ma ifani mucho, ya mwano kai kai, ya na teri brandi, ishe chupo taya, ya kuinyo mepaga nyaya. Owe uwa bogo nkena bebu, Ya kedi ya mamde meregi Tike no barasa Wakuru mama ya o Mama mo kwa mi yemga kwese Nye ya kwaya Kwaya yegi si John John o baptism Ane tiktok rosyo ma Imana na tikele pia kutezele Eburi si John nubunye Eburi si John nubunye Imuna lune kwensu abatala no Onye neme neme ya po Jesus kabia
Chiepegi wo, yuta tala yani wo.
na-agwa buru ndị na-arụtụ rock ndị na-akwa wibaro ha niile na nwe ike ha ha niile na-agbalị leyi chineke nyere ha ka woo o mewere ma chiekwe gị onye ụtatara ya owo ntụgharị ụwa anyị nọ n'ime ya ee chineke dube emule o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe chimudubeme wee wezuga gị amamihe mbịabụ n'ụwa m akụchala m egwu gakụ n'ụwa mesedis ekweghị abịa kọfụ ịgba bitus mee chineke nyere maka leyi o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara mụ n'iwe echeta mgbe kpụrụgwa ụlọ na-aba akwụọla m ụgwọ flat akwụọla m ụgwọ turut nwoke mmadụ were ego m ulo o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe sapukana n'obiso ọfịa nwanna n'ogbe dukwu chineke nyere olule o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe wisdom wee kụ eku onye ọma m uche manụ mee chukwu dube gị ihe chineke dube anyị leyi o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe echetara m ofu nwoke o nke kpatara ego ya nke ji arụ ụlọ ya o nke ji arụ ụlọ ya ebe osi ọnịcha na-alọta ndị ohi ejide ya n'ụzọ nara ya ego bụ ego ji arụ ụlọ ya ihe m na-asị ya jisi ike chineke nyere ha ka leyi o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe ifeanyị nwe ịbabụchi o agbalịala m ike m ama m na jehova ga-ekperiri ọ ga-ekperiri na nke m agwarala m ihe egwu a etierela m ihe egwu a ọ ga-ekperiri na nke m chineke nụrụ olu m o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe ebe m maara na echi dị ime onye mara ihe ọ ga-amụpụta echi ga-aka mma o nke dị n'iru ka mma ife nwa ma nwere ndidi gị ụyọ nwa mma ma mee chukwu ga-anụ ekpere anyị chineke ga-aza ekpere leyi o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe emerela mbọ gbara na lee ebe na-akọ nwoke ibe gị ọnụ ọ zụọla ahịa niile arụọla ọrụ bekee ọrụọla birikila ọrụọla kapịnta ọrụọla ọrụ oyibo azụọla ihe ugwu awụsa okpogho ekwe ga-abịa na-abịa o mewere ma chekwe gị leyi onye ụtatara ya n'ile ọ ga-egbu onwe ya nwoke ibe m diwe ihe ụwa si n'akara aka ihe ụwa si n'akara aka o nwere onye ga na-erọpụrụ ya bụrụ milonia o nwere onye ga na-ere ụkazụ ya bụrụ milonia o nwere onye ga na-azụ ahịa ahịa gawara ya nke ọma ife nwa m egwu m na-eti egwu m na-aga nke ọma mana o nwere ofe ihe fọrọ na chineke nyere maka leyi o mewere ma chiekwe gị iwe onye ụtatara ya n'iwe Omewere ma chepe gile Onyo tatara ni yale
Omewere ma chepe gile Onyo tatara ya ni wo
Obwa dile zende mwome Chine ke duke ni mwo
Omewere ma chepe gile Onyo tatara ya ni wo
Anga fi du meze mame Chine ke duke na ine
Omewere ma chepe gile Onyo tatara ya ni wo
Omewere ma wera If you want my papu pala, eh, ya pala no.
Nigeria. Ruela lei o ti yi pushu na gboro so ma konyo gboro ko jo mi ma tie ya nte ma de manu na lei ma ni bi doro po wa po ni le de bi na ya de bi na mi ni de bi nu pe lu po ko ma lei e hu na no no ara mo la di ke lu o ona na je place yi pu wedding gown para mo we na wa if you want my baby we no no Pano ya transetan ni pare pesu na mebe ya pano majosa ya pano majosa ime godi pomosu lei emuna nuno abara sawala nuno ima kwala nuno akale pesu lei ya wodi gena dana na muwa nuno padala me ya garu na muwa ni le ebe mena ni mama jesus rute ebe mena ni mama
Salano me, le no amao.
body. Piano lady, na je tala no me. Piano lady, na je tala no me. Leno wama. Get you fuck up, Ike man. You over get the target.
Alright. Come on, come on.
They tell you that Jesus will come.
to save Nigeria. If you go for another country, other countries, war everywhere. America bomb Iraq, Iraq bomb America. The only blood of Jesus, they serve us in Nigeria. May peace reign in Nigeria in Jesus' name.
They save me, many things they happen. As I know, go be afraid. Many things they happen. Many things they happen. Many things they happen. Only Jesus, they save me. Many things they happen. As I know, go be afraid. Many things they happen.
See my face, many things they happen, many things they happen, many things they happen. Knowledge is all they say be funny, many things they happen, eh. As I know go be afraid, many things they happen,
many things they happen, eh.
Jesus, they don't know me.
many things they happen. Only Jesus they save me. Many things they happen.
If I knew,
as I not go be afraid. Many things they happen.
Yon sam lotra mwen koupe dore nan nou sou lom. Mwe kwa ya, asine rele ya din ley. Mchini ake lo, amami enge me o. Eo kwenem, nga koro nyo am, eo. Aka Jesus,
woy nan ime dede la, woy nan ime dede la.
Asim,
kondigi e kore yo.
Dede Jesus, eh.
Woy nan ime dede la, woy nan ime dede la.
We bare na sa, ma kuru ne ba me. Joya jojo, e mu bari e dere no na kupa. Akwa mi fi wama, aso nyobola. Lugo chino lo, joro ne ba sa. Iye ni ra ni o, sa sa wa to, kani choto la. E u wanem. Yes, wole pani ya muge me Onwa mbwa gala, onwa mbwa gala Ruse na kato, opumade ya zitana mozi Na choro kambiegu, na togo lei Osino wene woke, na togo he O choro kambiere yegu, le kwo kogo lei Ebu puso kogo Ni ma de fancy, ndowe godi anolo, kamga muno nyobanya. Eruele musongo, eruele mna togo e. Bidoti webu, amana chuku nyere muo. Feli e feli e, ma uwa uwa, utwe utwe utu, ishe kopo de man. Mbeko charegu, opo mi fanyi chuku e. Kede bibi na ba, nye ya diresi mu, de man e ti e. Oka koko, opo de ya di mungo, opo monsoro ya naba Oka Jesus,
oye nani mege mila, oye nani mege mila Odigi ye koro
yo, oye muge manule
Oye nani mege mila, oye nani mege mila Odigi ye koro yo
Mwagwara mu, nabu ya suru ya de Osi mi fi wama, isi na we bibile Siteta gawaniru Aga menyega kukwa Iruwe na laba Inye ya loya mo Ika busi kia sika Na yadeba utide Kwa woye Apula mkobole Ntiwe ku Chigoba apotidiye Apoti alogeke Eo Wene wemu Yaka mjesi Wene nani imegeriela Wene nani imegeriela Adigiye kologi Aga Jesus
Wene nani
Oye
nani megele,
oye nani megele,
oye nani megele, madigi e kolo.
Ndani mnile o, chigide chigoba maka, oge mene gie, ikoto si mene mu, chigoba nisi e.
Oye nani megele, madigi e kolo.
Kwa mnebe metugi nabie mwoye
asume tu gino bintine kukule Aburi jumu gini kangeme dada Yepe pala kuwacha manu Papa Satan upaid him on the low. I will read you more guinea can get a good sign. I will not go at your man on the low. On my car, I knew what put you a cacao. On your decagonia, my mom. Eleven more galaku say, Epela kuwa jamanu. Ina nukwanya mini munelo. Ina wuku dem na sunu jino tutu. Mana bale, yene kamge menu. Epela kuwa jamanu.
Sin tener monelo
sara nwaya inyere ana nwaya ichara sara anya mmiri maka nwa ekwela kụwa chọmanụ lelo chinagwa ọrịa gwa ihe kpatara ya ịgwarọ nwanye ruru abara metụnipe anya ka aka nwere onwe m dadokwu ekwela kụwa chọmanụ lelo akwa m n'ebe metụ gị n'obi udem na su chinekele ọ bụrụ ịjụ m
gịnị ka m ga-eme
papụkwu ekwekwala kụwa chọmanụ
akwa m n'ebe metụ gị n'obi dadi udem na su metụ gị n'obi
dadime Next week you should leave.
Apisa Gala Umunale.
If you want them, on your man, Jim, on your mind.
Thank you. delu e puru banana lei o de riye ni le werele ma ke sondo ya o me na bana o mu ya ku se na popo ato de boy bia o puru go gara yin ku ya o che priye ni le o ka ya mere ya no because wo mu ya because wo mu ya no akara chuku de na o de si go Marabuchi, Marabuchi,
Marabuchi,
Beo. Ikikale,
Marabuchi, Beo.
Iku mama, mama,
Marabuchi, Beo.
Marabuchi, Mbabule,
Marabuchi, Beo.
Oya mama, mama,
Marabuchi, Beo.
Ata wana, robo dupe,
Marabuchi,
Beo. Ae, ae,
Marabuchi,
Yeah.
I'm gonna ni ichi yungwa Onye na pito Ichi yungwa Onye ne sori Ema kwa ni ichi yungwa Obu madibe ya Ema kwa ni ichi yungwa Onye na tuase Ema kwa ni ichi yungwa chai Omero nye ichi yungwa
Ese chetanume,
vike chefu la mo.
nye mu nke mu bike echefula mu awurugodi nwunye nke mu bike echefula mu nwa nke ruru me bike echefula mu
Jesus, any woman, any woman, Miriagi, Gabina for a pata pata. Eba in a gaosa de gay. Getting in a tuaria janisu lonile. Jetaquano in a nilebu with this idea where is. Mana uribe kute Jesus. Aga boge pata pata. Iwe wano wagi.
I got
mwoke wene mwani Chetinye mere na kukwansa Akuko maka wunye lotu
Na market road, get through ya. Yeah. ebone kishi ebone bemfo ichoro kagawa herot ichoro kobida herot kedi yina kutu abubacha bumpani ababo twaye
mororo mororo
iganu sonile maybe 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 nigeria lay ndio manje monum iyaji tinunu no chichi unu cheta mwabede ompa mobiara kae akurum na line anwuchara m mini maname ebe m ne go tupanu meziera nyuzo lay genye tunu na nku genye tu anyi mini unu riwo gbogodo ababo ntwae
mororo mororo
Lemuo, Dina Chiani, what is it? Rolemuo, Dina China, Chiria, Nuletunania, East and West, North and South, Nigeria, what way? Eto, what for here? Come to no one them, and I walk out an anoma, get up and one them work it, and I walk out an anoma. On your face and you walk it. On your rapole. On when they put it. Man, I'm Jaya. Jaya, Mere, and hello. Yere, Jaya, Nile. Yabu, no, Kalale. Every drop of Tara. Aputane, Supu. Get it, Jide. Aputan, boy. Get it, Jide. On that potato road. Get it, Jide. Or on a be where Kale. Get it, Jide. Get it, Mere, Guinea. Yo cara uno ti ve, uno no es para. Oye, ay, bueno, pu.
Ife na muku, oye, manche, mono me, ti yo pana no panye, ona no lo nye, ona no la nye, ona no te nye.
Ese un cua.
Na ti ya bonso,
Sabukana. Sunile na ba, ukabola potara roja, ukabola potara roja. Awana ya kubwa, agini chinke tangu, unu munem abawa tae.
Nigeria, honey, let on all to minister. The bubble, got a minister, a jula, a chiconia, a casino, a bayaga, a bayaga, a novel, a ton of kaya, a bracata baba, a chilia bota.
Every match in wire, he match in wire. Potential, which are all guy making the funnel. Oh, for don't dinner, dear boy. I bought it on your hammer. I did on your bricky lamma. I did on your pepper pepper. But we don't put it funny, dear boy. I am watching that party. I am going on. I'm not telling them Nigeria about to eat. Chukunya Nanya Kaya Nigeria about to eat.
Spent many years na university. Ha ko chaya o, potano na Nigeria. Omo didi, ego graduate. Ya Brooklyna na restaurant le Nigeria moto e.
How we feel one man?
Yes.
Chukunye na nyaka e Nigeria moto e. Chukunye na makawa
Nigeria moto e.
Yes, I'm from one of them.
When I'm on the way, I'm on the way. Bakasiano me,
bakasiano me.
Anywhere,
bakasiano me.
When I see the bakute, bakasiano me. Kipure zimbanu, bakasiano me. Onye kuta, bakasiano me. Okwate moza,
bakasiano me.
Now, belebe buola
jime ye belebe buola agarule pere nile ketia na pa mwa ke manana
ye belebe buola
jige ye belebe buola bebi o pelo kaladina
anyone who can dip in over ndị na anụ olu gị iwe gị ndụrụ. Anyị ga-eme ka ndị a na-anụ anụ olu gị ka ha were olu gị n'aha Jizọs. Ụmụanụmanụ na-anụ n'olu onye kere ha. Ụmụanụmanụ na-anụ n'olu onye kere ha. Ọ gị n'imere ndị nkere n'oyime ma ha anụgolu m. Ọ gị n'imere ndị nkere n'oyime ma ha anụgolu m. Asị m, ụmụanụmanụ na-anụ n'olu onye kere ha. Ọ gị n'imere ndị nkere n'oyime ma ha anụgolu m. Gị n'imere ndị nkere n'oyime ma ha anụgolu m. Ahịhịa dị n'ọhịa na-efere ya aka. Ubi na mmiri na-enye ya ekele. Ọdụm ubi n'ọhịa na-asị ya mma mma. Ọ gị n'imere ndị m kere n'oyime ma anụgolu m. Ngekwu n'ole n'ọma hara ole nụ. Ebe a kpọrọ n'egwu ka m bịa chere nụ egwu. Ihe m dere n'egwu m Victorious Prince lei. Ya tinye mmadụ ka kwụ ifeanyị ka m kwuo egwu. Akwụcha m ụgwọ, erutele m obodo lee. Unu si m kwuo egwu. Imina dịlị m butụrụ instrument bido tiwe egwu m. Menye nwe Orisa. Onye bi n'igwe, onye mere ifeanyị, mbụrụ onye egwu n'ụwa mụọ. Nyewe ya ekele, buliwe aha ya elu. Ndị mmadụ kpọrọ m program esi n'ụlọ elu ya gbadata. Enyi m nwoke, kedu ihe na-akụ akụ? Ị maghị otu esi akụrụ m apịrị apịrịwa? Ị maghị otu esi akụrụ m apịrị warawịwa? Nkwa ya nne ya ukwule, ọkpa ịkpọrọ ifeanyị Chukwu. Ihe m na-akụ n'elu ụwa m, ọ bụkwa gospel music. Ọsị m ịmagote tiri m, ebeu, ebeu, ebeu. Ọwụ ịmagote isi akụrụ m, ebeu, ebeu, ebeu. Isi ya ndị ebeu, ebeu, ha chukwere aba niile. Ma n'ịkpọrọ, ifi nwa mma, m ga-akụrụ gị egwu uche m. Ọ gị n'imere ndị kere n'oyiyi ime, ma ha anụgolu m. Okwu Chineke na-afụ n'ụkwụ, ma ha anụgolu. Anụ egwu chọọchị obi na-afụ ụfụ ma anụ. Ikirichi ya Baịbụlụ obi afụ ahụ ma anụ. Ihe a mere eme laịfụ. The man si m buru bandịlawa. Na ịgwọ m na-akụ, o nwere ihe ọ na-eme ya na-akụ.
Eze bube biko mara m. Ọ bụ okwu kwuru n'olu m. Eze mara m. Ọ bụ anya nlele m ụwa m. Eze ghara m. Ọ bụ ikwu njere jere n'ụwa m. Kadị ghara m. Gịnị mere ndị kere n'oyiyi m? Mara n'olu m. Gịnị mere ndị kere n'oyiyi m? Mara n'olu m.
Ngekwu n'iwo mmadụ onye na-ekpe full gospel. He's a member of full gospel mana o nwere plug somewhere. Eruolanị, o nwere tenant ịbịara. Tenant ahụ abịa biri n'ụlọ ya nwanne m. Ihe ọkwụrụ dị mma n'ụgwọ. Ụgwọ 3 years. Na flat, the man na-enye ya flat obiri. Amaghị na the boy nwere ihe ọ rụrụ aka n'ụwa mee. Onye full gospel bido ekpere n'ụtụtụ. The boy esi n'elu gbada n'ala bayi moto. Vroom, ọ serie ya n'ụkwụ. Gịnị na-atụ ya ụjọ? Ọ na n'ọnụ Holy Ghost
fire.
Ihe ya n'elu ụwa m okweghị ya ndite. Ihe o mere overnight ya kwakata ngwongwo ya. Kwara akata ọmịa tinye na gwongworo papụ na dị yadị. Na
ya di aboku aboku ne re ne re ewu jini mere ndin kere no yime onye chiki bi ahiri ni si owo jini mere chakura kuja turu bo ka e o jini mere ndin kere no yime manulume ekele dire chineke makomu chineke ndi no nowa ndi na no lu ya jisi mi ke aga kwa gemu
I'm gonna go to the